kunda ko konicano azimayo ngo amukore mama nkuru ayandiye ubusigaye nkubitswa musigaye nkubitswa nk'agahungu kacusha nkuru ubu wari kubitiramwe n'umwana nacyo nk'igifise mu rugo menga ndakana
none mwana wanje ubu yarashaka ndamuhigira abagabo bamwicare ko bamuhanura